past, but she got good credit. She don't need no man, she buy her independence. Curves in her figure, turn your bone to the marrow. Ice you in a second, then bury you in the marrow.
She can tell your eyes are talking when you're not there saying a word.
Sexy with that mental, yeah, she on another level. And acting like she ain't even heard.
Aphrodite, perfect night.
some. Turn it up even more. We'll be right back. Whoa, 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 wh Yeah.